Rashta. Tacha mama vulaiwa sumarish. Udam hagwan. U mama vwaja brashta. U udam sazdarwa malshnugwa pashka.
Thank you. Urusi.